bara se ya. Bathi masiyo applyani e town e civic center indlela neru indlela sizayohamba. Bara sinika yonke into pha e town. Bathi bathi ke ngoku it might be ithathe i 7 days impendulo. Kodwa ngoku sizawuphuma noTata Sidina nabanye abazali bakuthiwa at least basibe by 3, 4, 5 singabi banintsi.